ari isima yahagaritswe yarinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Isima rero yarivuye mu gihugu kibanye cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Iyo sima rero nk'uko Severes Ndayikengera umuyobozi mukuru wa BBN abivuga, ashikiriza ko igiye gupimwa kugira ngo barabe ko ikwije ibisabwa. Mu gihe izoba kwije ibisabwa n'amategeko rero bazoca bayireka idandazwe.
Hari kuwa mbere itariki 11 turiko turavuga ibi bintu by'isima ya societe GRC iva i Congo, yuko hariho ibikaratasi byerekana amaresulta y'iyo sima bahinduye icyo twita mu gifaransa byabaye falsifié. Rero uno munsi twashimye yuko tubamenyesha, twababwira yuko iyo sima tubanje kuyihagarika kugira ngo ntize ngaha, ariko hari sima yari mu nzira ubu yashitse ngaha. Nicyo gituma twabatumye ko kugira tubabwire ingingo tuza gufatira iyi sima ishitse ngaha. Hambavu yaho twaratohoje, turumva koko yuko inkeka zo kugira ngo ibikaratasi by'amaresulta ntibyabaye falsifié, ubu byaremejwe byarabaye falsifié. Rero iyi sima iri kiraza ni ugukorera mu runani. Iyi sima yashyitse ngaha ijya kugenda gute? Iyi sima yashyitse ngaha barayipakurura beneyo, twebwe dutware ama echantillon hanyuma tuje kugira analyse yoyo igume muri stock ngaha kuri Paul. Niyo twasanga ama analyse ashimishije koko ayariho yari mu manorme yacu, tugasanga ari mu manorme beneyo abagira commande bazoca bayijyana baje kuyigurisha batwihanganire. Mu bisanzwe turakorana na Obuha cyane cyane mu kugira isuzuma les analyses z'isima bitware iminsi 28. Mugabo kubera twari tumaze iminsi dukorana, tuzobaza Obuha nibashobora kuba bashobora kwemeza ku minsi 7 cyangwa 14, ibyo tuzomenya ingene bigira. Mugabo igikuru nuko iyi sima ya GRC ishitse inyuma yuko dutangaje yuko isima ya GRC tubaye turayihagarika idashobora gusohoka tutabanje kuraba yuko bimeze neza. Kandi ibi by'isima ya GRC siyo yonyene. Kuvuno munsi isima yinjiye ari Dangote cyangwa ubundi bwoko, turifuza yuko twobanza kuyisuzuma kuneza igihugu, kuko murabizi ibikoresho byo kubaka bidakwije ibyangombwa inzu zirashobora gusenyukira ku bantu hakava imfu. Rero twebwe nicyo twabahamagariye kugira ngo mubibone. Turafise n'izindi ngorane nyinshi cyane, tuboneye no kubasaba imbabazi kuba twacerewe. Twari kumwe n'abantu amakamyo yabo yahagaritswe y'amafera beto, turiko turaraba ingene bimeze. Uko tubabwira bikogwa ntibabyumva, bagomba yuko tubikora nk'uko bobo bifuza. Ka kameremere k'ubuziranenge nikaraja mu bantu, ariko buke buke bizoza. Icyo nicyo twagomba kubamenyesha kugira ngo mubimenyeshe ahandi abantu baje barabyumva, hanyuma tukingire abaguzi, tukingire abarundi muri byose, mu byo bihereza, mu byo kubaka n'ibindi. Niko kazi gafise ikigo BBN. Nibaza yuko mukuza ngaha yatabari ibindi byaduciriyemo, hariho n'ibindi bikogwa twari gukora ngaha hagufi, ariko kukubera amasaha agiye twashimye kubireka. Nitwabikora tuzobatumako muze mubirabe navyo nyene. Dutegerezwa kuja ku rugero rw'abandi, nakundi twosigara inyuma mu iterambere nk'abandi. Ibintu tubikontrole, hakora ibintu byiza bikwije ibyangombwa bishobora guhiganwa bikazana amadovize igihugu gatera imbere. Nibaza yuko atangorane sinzi yuko hariho nyene iyi simirikiraza nibaza yuko nawe nyene tuja kumuha akanya akagira icyavuze kuko wewe twasanze atahura ibintu ingene bimeze kugira ngo tukorere muri twumvikana taguca hijya no hino rero mu ncamake yisimirikiraza twafashe ingingo iri mu nzira ndisubira inyuma iguma muri stoke ngaha tuyugarane hanyuma analize nizahera igatoka izosohoka ije gukora ibikogwa dusanze idakwije neza tuzosaba muri JRC bahindure formule ivyo turabifitiye ububasha kuneza y'abanyagihugu idatotse abayikomanze batubabarire izokisubira inyuma hanyuma nibaze ko ari inzego zizobafasha kugira ngo ivyo bamaze gutanga ari amakori kumvure bamaze gutanga muri OBR canke ari kiguzi baguze hariya nibaza ko ari inzego zo kubatunganiriza kugira ngo bishoboke ico twebwe dushobora gukora nuko twebwe dushobora kuvugana na Office Congolais de Contrôle. Office Congolais de Contrôle ni l'organisme national de normalisation ya Republika ya de la République démocratique du Congo. Turi en bonne collaboration. Nikimenya menya ubu haheruka inama igira 45 i Brisbane muri Australia twebwe ntitwashoboye kugendayo. Ariko ibikorwa byabaye twaragombye gutuma Tanzania kubera turi mu karere kamwe dusanga hari ababatumye batagiye Kenya cyo kimwe hanyuma twatumye Congo niyo yatoye mu kibanza cy'u Burundi kubera tutari twahashyitse rero nibaza yuko atangorane ibi murakwiye kubimenya mu bimenyeshe kugira ngo tuzamure ikintu cyitwa ubuziranenge ngahi wacu isima iri ngaha sinzi nyene yari ngaha araza kubabwira ingene ingana ico jewe nzi nuko kuwa mbere twarafashe ingingo hari isima yari kiraza mu nzira niyo yashitse iyo rero yashitse uko ingana uko iki twebwe nta na internet tubifisemo twebwe gusa turaba ibintu by'ubuziranenge kumbure nyeneyo araja kubabwira ingene ingana twebwe igikorwa dukora tujejwe cy'amategeko nuko izova muri Paul ariko tubonye ko ikwije ivyangombwa
Arero na bene yo simani ho bari bari kandi bagize icyo babivuga ko
Jeanette Kwamane Rambo na Claude Bernard nije serukira ama societe abiri Musumba Cement hamwe na Nepacom izo societe zibiri nizo zagize commande kuri JRC ikabimba yo kuzana isibanga anye mu Burundi nkuko umuyobozi mukuru wa BBN yavuze harisi batatu maze kuzana yari maze gushika ngaho ku isoko mugabo icyo twavuga nuko iyo simembere ko tuyizana kora cye kubigo kiruziranenge tutaturagira mu laboratoire national obuha turatwara ishantyo barayipima basanga ibipimo byayo ni byiza le norme requises zikenewe zirakwiye niyo twatugira commande kuri JLC hanyuma mundwi kwa mbere mundwi heze Notre ingingo ya BBN yafashe kubera amakosa y'abarabaye ya falsification icyo gihe isima umuntu yashyize ngaha yari mu nzira yareza yahagurutse iza mu Burundi ivuye muri Congo mu Kabimba irashitse rero turatwitura mukuru umuyobozi mukuru wa BBN tumubwira ikibazo cyacu tiyamara araba amadokima turafise ngaya ya Laboratoire National Obuha yaradupimiye isima yacu turemporta bonne du forme turana amakori yose akenewe yamara zitwatawe neza iyo ngingo niko yabinsiguriye aransigura ingene byagenze imvo n'imvano ko ibintu bitahuritse rero ingingo yo kuza guhagarika isima ntije mu isoko twa turayitahura naho nyene reka kujya nyene bavuze batware echantillon baje gupima bagira amanalize yabo muri laboratoire zabo hanyuma inyishu zibonetse ngira bazashobora turekurira tubandanye commerce kuko n'ubundi n'amafaranga batwatwawe muri banke malindo credit zizana inyungu cyo bituremera cyane ububiko ngaha byose anga bitutwara ubyo butari bukeye ubwo turashimye ngingo baraje ashe kugira amanalize hakirikare mu minsi mike yavyo dufasha cyane kugira ngo natwe tubandanye dutanga isima na kare murazi yuko aha mu Burundi Bujumbura cyane cyane isima yabaye itakiboneka cyane nkuko kuriyo rwa kera ubwo rero twagomba rero naje kumushimanga ivyo yabwiye oyi no cyo nababwira nuko oyi murakoze
isima iri ngaha ingana gute uruhombo muri kumuragira mu rungana gute
isima iri ngaha anye umuntu ngaha inyuma nindi iri mu bubiko na matona 600 uruhombo ni turaheza kuruharura mugabe uruhombo rero parce que hariho amafre turi hanga amahera turi ya port ibubiko darinda umukontable aheze kutubiharura neza acha dushikiriza